Dai lo zio Torone. Utasoka na mtaenda.
Government ya Nairobi itatulipa. Na bado hawajatuongelesha. Na sijui wako na masikio aina gani. Tunasema hivi, wakuje, watuongeleshe, tujue pesa yetu inaenda wapi. Tumefunga mochari, tumefunga marikiti soko, tumeenda, tumesimamisha interview yao kule City Stadium.